umutima ukandi sinzohengeshanya icyo nafise nicyo nzokwimpa naho ndo nagufise kuko imwe mu mema buri kanya umutima uraremuruse kuko ubona iruhande yanje wewe unisanzura kuko nkeneye ni wewe unyitaho uko bikwiriye Sire, ujya kiruri gumye, urishira ku muzirikanyi
Master Music.